Nasa loko yung bilay mo eh, oh Yahweh.
Coba istan.
Oh, antuni mo ba makaya we?
What's best, tune it up.
Oh, nangundo le siya nine, mule sa mulampo siya Yahweh.
Oh, mulampo siya Yahweh. Chushi nang baba nandi banseke
nasalo kuchetekela imwe e nasalo kuimila imwe e nasalo kuchetekela imwe e mwemfumo yandi e nasalo kuchetekela imwe e nasalo kuimila imwe e nasalo kuikala na imwe e mwemfumo yandi e mwemfumu nasalo kuwa na imwe oh mwemfumu nasalo kuimbila imwe
amula mposha yawe nangwaba nanti bantaluke nangwe fintu fishupe mula nsunga yawe
Nasalo kuchetekela imwe e nasalo kuimila imwe e nasalo kuchetekela imwe e mwemfumu yandi e nasalo kuchetekela imwe e nasalo kuimila imwe e nasalo kuikala na imwe e mwemfumu yandi e oh mwemfumu nasalo kuwa na imwe oh mwemfumu nasalo kuimbila imwe nasalo kuchetekela imwe e nasalo kuimbila imwe e nasalo kuchetekela imwe e mwemfumu yandi e nasalo kuchetekela imwe e nasalo kuimbila imwe e nasalo kuikala na imwe e mwemfumu yandi e oh mwemfumu nasalo kuwa na imwe oh mwemfumu nasalo kuimbila imwe.